ni Jehova noneno ni ok ber ka dhano obedo kende, omiyo nowacho nabiro miye jakony mowinjore ne. So nyithi Nyasaye, bang' ka Nyasaye osemiyo dichuo jakony, wach mar Adam, gino pod atimone nonro, joma osetimo mosesomo mang'eny, joma chalo jaduong' Brighton gini, ubiro nyisowa nane ang'o momiyo Nyasaye wacho ni nomchiwo nindo matut momako Adam, aeto ogolo betne achiel todogo dino, ok oweye ma ng'ato difweny ni gimoro wuok ka. To bang' golo ng'edeno, Adam koneno dhako, instead mondo penj Nyasaye niya, Nyasaye, to ng'ani oa kanye? Adam en opok mani tho chogo mar chuka, biro luonge ni dhako kech noa e ringra. Mano nyisi how lonely Adam was. Ne en kende, omiyo nogombo gima ne nyalo konye. King'iyo that statement, ibiro yudo ka Adam neneno ka le wa in pairs. To en wuon, to en kende. So, Nyasaye noyie mondo Adam gi Hawa ochak dak e pudho mar Eden. Then, God commanded Adam and Eve, ni koro, diuru mondo tema ng'owa, unyuoluru upong piny. Bang' ka Nyasaye osewacho ni unyuoluru upong piny, nitie statement ariyo mago mondo ng'ato winji. Nitie dhi unyuoluru upong piny, to dhi unyuoluru upong ot. Majority kawuono piem gi pong'o ot. To Nyasaye owacho ni upong' piny, matiende ya, ng'ato biro ga abiriyo, ng'ato ga adek, ng'ato ga nono, ng'ato mia ariyo, ng'ato mia achiel, ng'ato ga apar. Jomachon ne nyuol as many as 18. An ang'eyo mama moro mane onyuolo nyathi 18, achiel kama a nyaka 18. Mon machon ne jokinda. Gipogore ga mbesa ma kawuono. Mapenjo ni nyathi adek idhigo kanye? Ka ito meru nonyuolou abiriyo kata apar, nodhi kodu kanye nyathi Nyasaye? Aitero TV ler, ineno adek idhigo kanye adek, ipenjo ni hey, piny masani nyathi adek idhigo kanye? Ain mama unedhi kodi kanye to un apar gang'wen. Kore na na mingo moro modonjo, aito wagombo ni mondo wakontrol pach Jehova Nyasaye. Agombo mondo wasom wache ni kawuono, ka gima duong' madwa chanda en niya, ka nyathi kimirwa kata nyathi mobigo oyudore dak, watim nang'o? Praise God. Haleluya uru. Ka nyathi mobigo oyudore dak kata nyathi miluwo ni kimirwa, watim nang'o? Wadwa som bugi ariyo to support weche moko mwagombo mondo wapuonjre. Wang'i ane e buk mar Yuagruok abich mapotopoto abiriyo. Wacho niya, wasoma ne chap chap. Wawuoyo kuom nyathi kimirwa kata nyathi mobigo, ma kizungu dendo ni nyathi monyuol out of wedlock kata nyathi monyuol oko mar keny. Jakwath, soma ne microphone to nikakuro akieko dan wendan magamni. Soma ne osiepna. Ng'eni magi jokwede midutumbi ka. Ma. Som jakwa.
Kwerewa notimo richo mathoth.
Chika ne iti that statement. Kwerewa notimo richo mathoth.
Kendo koro gionge.
Kendo koro gionge.
To wan ema koro ikumowa.
To wan ema koro ikumowa.
Nikech richo gigo.
Nikech richo gigo. Ang'o mondo ng'ato winj that statement. Welim. Wachungo mondo wapuonjre puonj ma wan bedo hingowa, kech wan dhano, samoro wan bende ne wasekier. Koro jaduong' ka wapuonjore wachane, konywa lero wechegi mondo winjre mana kaka in emidwaro. E nying Yesu walamo. Amen. Kwerewa notimo richo mathoth, kendo koro gitimo ang'owa? Gionge. To wan emisandowa nikech richogi. Agombo mondo iwinj this statement. Biblos wacho niya, kwerewa notimo richo mathoth, kendo sama wawuoye ni kwerewa go timore nade? Haleluya. Kwerewa go timang'o? To ng'a misando. Matiende niya, adwa nalokni gino e wach mar nyathi kimirwa, adwa nalokni go e yo machielo. Owacho niya, sama nitimo osiep gi boyfriend dalau, chuori monyuomi kawuono ne onge, Kendo nyathi manonyuolno was not there. To koro nyien cha onge. En emisade iricho nyien cha. Agombo mondo iwinj that statement. Agombo mondo aler gini mondo iwinjre ni. Nitie nyithindo mang'eny mobigo mosechandore marach. Nang'o? Gisebedo gi pek nikech richo mane ok gisole ema kawuono isandogi. Wapenja ne chokruok. Ji adi moseneno nyithindo manobigo mariek? Very good. That tells me ni kare nyathi mobigo bende ni mna ginego ka nyathi monyuol e dalani. Kiwache na amen. Praise God. Nitie nyithi kimirwa moko moseriemb nyaka miere kuonde magidake. Magi make sure, magi end up ni ngimagi odhi urume center kata ngimagi odhi urumo ka gin oko mar kuonde manonyuolgie. Kata kamonyuomie mingi. Adwa kelo statement moro kawuono mondo apuonj godo jotumi ka wan be wapuonjore. Nyasaye nochako dagi ji ariyo. But Nyasaye notimo tim moro niya. Nogombo mondo dichuo moro obedie ode aeto from there to yud nyaode aeto ginyuomre to gichak nyuol. But mistake moro timore ni nyako moro kata dhako moro noyudo nyathi kapod ni oko. Agombo mondo akuong awuo gi chuo. Dichuo moro amora ma en yie ma okawo nyako kata miyo man gi nyithindo. Agombo mondo iwinj statement mokuongo niya. Kawo nyakono kata dhakono gi nyithinde onge makosa kata achiel. Gimaduong' en niya. Yie kendo ifweny aeto ing'e ni ng'ama ikawe godo no. Ng'atni samoro amora ma en ubedi ma koro dhi udak e dala ng'ano. Nyithindogi should be treated equally machalo gi nyithindo minyuolo e dalani iwuon. Anwoyo. Samoro amora ma en inyuom nyar ng'ato kata dhako moro gi nyathi, gima nyaka ing'e ni nyathino should be and must be treated equally machalre gi nyathi ma inyuolo e dalani iwuon. Anwoyo that statement. Onge nyathi ma onge gi nengo e dak ka. Praise God. Praise God you too me. Awacho ni onge nyathi ma onge gang'o gi nengo. Moro ka moro nigi nengo and every child manie marriage nigi role to play. Nitie nyithind kimirwa kata nyithindo mobigo moseneno pek. Moko oseturu wigi nyaka rabuon. Moko oseriembi, moko osenegi. I know of a family manonyi odhi jomoko notimo wedding. Bang' wedding to manyakono nopando pache. Ne ok obedo ayanga ni en gi nyathi moro. Koro ratego kosenyombo to dhi ofwenyo ni nitie kaka nyathi moro nitie iye ka. This man decided magiwinjore gi nyakoni nikech e ok gidwar nyathi ma oko, gidwaro margi. Miyo bende ol pacho, nyathi bende dwichare. To mama cho wacho ni ok chamre, gini gokok e wiya adwoko. Bone nyare sime, nidongo se ayani munie bi. Bi na onge okao odhigo kani chuo neno kokelne gima ne ok ong'eyo to nogike okang' magiwinjore magikawo nyathino magilute cho. Haleluya. Otimore 2020 ma joma noneno noneno kidwang'e kama notimore katieko yalo bi tang'e igifuaro weche bi. Haleluya. Molute cho motho nang'o oko dwar blood moa kanye oko. Chinguru sip na moro nenyisa ni nyalo anyomo nyako moro to nyako ni nyithinde to riek ni nyithinde adek riek ni problem man go ni achiel unyuolo Gukuyu, achiel unyuolo gi Nyolang'o, achiel nonyuolo gi Masai. Kuru gima chanda nito try badet gite adwa manage nang'o. Haleluya. Kuru gini chando nyini takone ne ya apenye ni to buongo gi chal nade okona ni yeye kanyo kikiwuoye kamonyuol gi kikuyu gi langono riek marach akone bas ini nyuolo ma wigi otimo pinyo mak mago motegno haleluya bige ni biblo sondiko niya nyithindi ok onigo bed mag ng'atang'o moro nono koso soma ne wesene mach abich koso en ngeche adi ng'iane ng'iane abich apag abich wasomure ne chapchap jakwath kende ok omonigo som tumbu yaro magukanyo owacho niya
abich apar gabich wacho niya kik ibed jamiganga ni chiegi iwuon
Samuel
to en gende ema mondo iyere
right
onge ohala miyudo kuom
onge ohala miyudo kuom nyithindo monyuolo oko
nimar nyithindi
ok nimar nyithindi ok onego bed mag jomoko nono
to in ema onego gitini
kiwache amen ang'eyo jomoko mayuago nyithindgi mani outside nyaka sama wuoyeni nikech nyithindo monyuol oko wakeli wach moro nyithindo tetetete jodongo wetena monyuol oko gima ng'eyo achiel ni nyathi monyuol out of wedlock namachiel gimomiyo gibedo mariek inyuologi ka hera pod opoto inyuologi ka ji luongore ni mami inyuologi ka ji luongo ni sweetheart daddy yeah? Darling honey yeah? Be inyo koro sama ji luongore ni beno beno kelo chuny bedo mayom omiyo kata sami yude nitie kaka sitep ji ok muomre ok ing'e ni matinde ji yudo ka ji osenyuomoregi jomoko gore mna kuom jogegi iwono gwang' moneno gwenyo pod opetho eh? To niye nowang' koro dwaro tiek mirimano pod opetho en mamano poma ka ogwang' osegol kidhu eh? To mar be mami to ji kuongo dhi e riason ma ji wuoth mayom ma ji go mbaka ma ji nyier eh? Ma ji busu eh? Eh, ma ji mul tikgi koro ka giik tiyudo nyathi ka pach ji te concentrate to miyudo ka icho wang'gi kata lemo ok olemie anyiso ji pile ni kata sami dwa manyo nyathi use lema inya to dwaro nyathi kon nyasaye niya Jehova koro te wawuok ka nyaka wayudi miwa moro ma ume ok chwero thinyo haleluya gigi leme koro winji Jehova Nyasaye dwaro niya ka nyathi moro yudore miluongo ni nyathi kimerwa rituru nyathino e okang' maber kaka nyithindo mago mamoko ka dichuo oseyie mokaw nyar ng'ato gi nyathi kata nyithinde yie ikaw nyithindo gi itreat gi nitie jonyuol moko machuo ma kosekaw nyar ng'ato gi nyithindo koro kochweto to koni osike lwete to koni tuchwado mos haleluya uwinjo ka mama nowani manano anena diri makata imbe kata doko wacho ting'e ni gino timore haleluya nikech iyudo ka sami chweto to koni isiko nikech koni onge tekre to kocha tibuo koro janyuol ka in gi nyathi mane ok inyuolo gi rembi to ni dalani ka nyaki go nyithindo ka gikoso gogi gi te maromre praise God kikelo kata sweet kel sweet across wekaw ni magi ka imipidho maber to mamoko giti buo buo ng'eyo ni nitie eji mar wuorani nitie jomoko mayuago nyithindgi mane ginyuolo oko nyaka sama wuoyeni kendo moko mako tigni e kaparo nyithi kaparo wuodano nitie jasiasa nitie jasiasa moro maduong' Kenya ka owuoyo mang'eny kabisa en wuod ng'ato koro jaduong'no ndalo moko ne yuak nogo dhoge piny modhi openjo nyieno ni to kimama une pim nyieni ndalo mane pod gien nitie kaka ne apok opimno jaduong' ne un kode o gi wach mo ni apenja apenja kanok opimo ni to sa nyalo chuni midhi in kwaya ka bosepimne nikech igombo mondo ng'e ni nitie kaka en watini nyithindo monyuol oko riek biro yudo ka gin nyithindo man gi discipline koyien to nyiso min gi Kiswahili ni akimami nimesema to minyuolo dala ma pache lerno biro ka iye otimo apoth to gorore ni mama yien kabun yani iwono ran kia nade praise God koro emomiyo awacho niya ka Nyasaye oyie momiyo okelo nyathi moro e dalani nyathi maito kisole nyasaye nochwe to kelni go kidak kode dag kode ka kidak gi jitini mamoko. Haleluya, haleluya. Emo mnyanya wacho kani mama ibe kenya rio makoich wego uwi wego koko bewe kwongo ba horimos horimos na somo nuka para uche pramwene ya mwene mare zikil ni awendo kwe amo yire samigo koko ni mimi kaso nyari ni mba imbaba unegi mi to imbaba unegi dongi mi ninyo nene u nika ahimogu yuko ni jayelo dongi nika wengiyo jayelo imilo kwa wangini imi uko ni jatuo mani jatuo ya dakari kosa wacho ni next imi chakini jaba kitu bende kwa machiela okay mi koro mama nitie kaka samoro gigi nyalo timore dala to kikwa kao ni God is wrong nyasaye ungeyo gimomiyo nyathi oyudore seche go praise God kedabro nyiso nyathi okiyudi kite kina puonjo wacheno kinywa ganangiyane nyathi yudo kanye ke nyasaye umiyewa thuolo nyathi yudo kanye ngama kele ke jomoko sibiru go bifu moko ni ka nyathine moro chal kode to onyiero onyiero koko ni jibagani hey. Ineno ka nyathine no chal kode nyaka chien chal kode nyaka kaka buonyo chiega no na chamu na jadung na foto onge a foto wiye manus nyathi kinyi nanyisi kuma ae praise God okeno kochigo bok rieko ni magwutho kanyuoke apana en rieko makinywa some biblos ma Jehova Nyasaye. Koro jaduong ka nyasaye oyie mi donje keny ma nyathi mikawo ok ni nyuolo rit nyithindogo gi muolo gadiera kendi puonjgi to moloyo ni kunggi mondo gidongi gi kibor ma dhano kinyisogi pek ma samoro ne joma chalo kodgi nyalo kale mondo kiny ka piny orunegi ka nitie nyaka eigi to kungre nikech piny nyalo ru kae to dhi olwar e lwedo machielo marach. Baba tu joma mine ma nyasaye oyie modhi gi nyathine kamoro winj wachene nitie mon moko makosa dhi gi nyithindgi kumoro to nyathine ok mul kata nyathi pielo mesan odendo manobas umepupu kwa sahani nodendo nobamo opupu ka baba gidwa chware to dhawne kato yudo mane nodhiri wi nyathina kupami ni to wach ni hey kika chaka ne giwang'a nyaro chuodho ikia gima nawinje kuom nyathino niwinja go to ng'ama niwinjogono dak ne kawi wembesori ikia gima nawinje nyathina neno ne oko marom nade ng'ama noterie kisedhi mi tero nyathi ma oko mar ng'ato ma ng'ato rwakigo moyie mobedo nigo gimi tim weka nyithindogo sa discipline uchopo across. Hallelujah. Bende